Nenda, nenda, endesha. Nenda.
It's bringing the car.
Yeah.
I want him to be on.
Angalia vizuri hapo maana inafuta ile gari. Angalia ro, angalia ro, angalia. No, no. Ngoja, ngoja, Mark, Mark. Ngoja, 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 ngoja. Njoo tu aspana itapotea.